Once again, going back to the Honorable Musalia Mudavadi, he posed a question. We thank Kenyans, but it is we, the political class especially, that is leading the charge in defying laid down protocol. So hii ugonjwa ikiendelea kusambaza, tujiangalie sisi wenyewe mbele ya tuanze kuangalia wananchi. Hiyo